ithi noma ungabe uqhashazwa kwamandla ombuso ngendlela ongeyiyo noma ukusebenzisa imali yombuso ngongeyikho noma uqhashazwa kwabantu ababuthakathaka njengabantu besifazane ney'ngane abayisibopho esasiphiwa ngumdali uNkulunkulu njengoba kade esho undunankulu wesifundazwe njengoba isilo ilembo sagxilisa umqondo waso emgomeni owodwa ekubumbeni isizwe sikaZulu lathi ngokunjalo kufanele sigxile kulokho ukuqinisekisa ukuthi asishabalali hlakalezwe njengesizwe sakho emphakathini elawubumba ilembo wonke umuntu umqoka futhi wonke umneqhaza ngicabanga silo samakhosi ukuthi ilembe lingakhala iy'nyembezi ukufumana ukuthi lokho isizwe saso sasinyumezelelayo nedlula kukho emva kweminyaka engaphezu kwamakhulu amabili kwabakhona ubukhosi baso umphakathi wakithi ugungethwe yibuhlungu hlangalwezo nobunzima sisesimeni lapho sinengxenye enkulu yabantu abangazi ukuthi kusenjeni bazodlana namhlanje khona abantu abangazi ukuthi bazokuthola phi okukhiba indlala namhlanje njengoba ilanga liphezulu nje sinohlobo lwabantu bethembele ekutheni iy'dingo zabo zihlinzeke umbuso ngokupheleleyo ababuthaka abasweleyo abampofu laba bantu ababuthaka abaswele nabantulayo igidi ethi sibe ngamashumi amabili hlangalwezwe ishumi namashumi ayishiyagalombili iliyoni 18 million wabantu baphila ngenkeqe yey'bonelelo zikahulumeni zemali kadekle imisebenzi ayibona bonke laba bantu bakho baphambi kwakho ngesilo abanayo imisebenzi kufanele ukuba sizinqobe lezi nselelo kufanele uba siphinde sakhe isizwe esinamandla esakhiwa yilembe akufanele ukuba siyithele ngabandayo ngoba siyabukele ubima ubuye ngokuqonga kube sengathi yinto engakwazi ukugwemeka ukwenyuka kwentendo kapetholi silo ukwenyuka kwentengo yokudla hlangalwezwe ukungqongqophala nokwentuleka kwamandla kagesi hlangalwezwe lezi ngakuzona izinto engakwazi ukugwemeka zimpawu zomphakathi onomongo wokuphila owaphukileyo ey'dalwa kuntuleka kobuholi obuyinikele emgomeni owodwa wokunqoba nokugxilisa umqondo kukho kanye nobuholi obehlukile ukuba nombono obanzi ekwenzeni izinto nokho-ke silesikhulu umsebenzi okuthiwa ngikwenze nengawenza ngaphambili nakumzali wakho silo nakuyihlo omkhulu hlangalwezwe ukwethula wena uba ubeke usuku izwi losuku lwanamhlanje yilapho kuzokhuluma ngobuholi obashiya ifagugu lethu elingapheliyo hlangalo mhlabathi lelo fagugu nami ngiyingxenye yalo ngiyakholwa ukuthi ifagugu lelembe isilo shaka sineyifundo ey'balulekileyo kithi esisaphilayo lesi khathi sanamuhla ngoba leli fagugu laneyifundo kulaba ababephila ngesikhathi sesilo umpandi nalaba ababephila ngesikhathi sesilo ucetshwayo nalaba ababephila ngesikhathi sesilo udinzulu
We'll continue to bring you what comes out of Umkhosi Welembe in KwaZulu Natal. Currently, Umntwana wakaPhindangene, Dr. Mangosuthu Buthelezi, giving an address. Do stay with us for more on this event.